Nā, tērā tētahi pūraku i whakatakotori atu ai ki mua i tētahi hōtēra i Rotorua i te rangi nei, ko te tiriti o Waitangi, ngā kupu keirunga. He tohu pea taua pūraku ki te kāwanatanga e kore rawa te iwi Māori e whakai kia tū pāpaku te tiriti. I te hui tuatahi a te kāwanatanga ki ngā iwi o Te Arawa me Mātātua, mō te hokotanga o ngā rawa, a Hinerangi Goodman.
Nā te hunga porotu te kaupapa o te rānei i tīmata. Engari ko te kaupapa matuake o te hui, arā kia rongo kia ata whera hia, ngā rārangi kōrero i whakatakotoria e te krauna o te ahu o ēnei take.
Ko tā mātau kia kore e ngaro te tiriti, i me ngā āhuatanga e pāna ki te tiriti e mea e tauana ki ngā SOEs.
He hoiho tere e tara pekepeke ana. Ma koia ko rātau tonu ka i te mutuna, ko rātau tonu ka haere tonu i ko rātau na haere.
Section 9 of the SOE Act should be carried forward into the new legislation that's being drafted that enables the privatisation of those SOEs.
I te wā patapatai anō, ahakoa ka area mātou kāmera, ia hei tia kia whakāhuahia, he tini ngā wero i rere.
Ko te ture te rangatira o te kāwanatanga. Ko hei nā te mea tuatahi. E ki ana te ture, e kore tāia te kāwanatanga, ki te hoko atu e nei rawa. Mēnā kāri e a kōrero ki te Māori.
In the first wave of SOEs that were created 20 years ago, Section 9 was included. So why are we looking, at this point in time, why is the government looking to either extract it or to dilute Section 9?
Are Māori going to get the adequate opportunity to express their view? And the answer to that is yes, and is the Crown likely to get the full influence of those views? And the answer to that is yes.
Oi anō a te pito o tēnei marama ko tōna tika, ka kite ai e ahu pēhe ana. I runga anō i te wairua o tēnei take, kāre hoki e kore ka whakawāwāhi anō te karauna, e ērātu o ngā māngai o te ao Māori. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.